grass imekuwa moto hivyo.
Jamaa unakula kwa lab.
Very expensive.
What are we doing?
What are we doing?